Travel paper, ba da 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 da. Ba da pa ya da 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 off. Ba da ba da 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 ba 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 ba. The shop in the